so umu chineke nugwa kotan kaimbaru chikwegu makana chine mema kwesiri kaine toya ya mere ndi boji kwesi neke nedike na komere obi adi uti mozo ngwa kaimbaru chikwegu Egwu Chukwu dị mma, onye me Chukwu obi ụtọ, Chukwu ga-emenu ya mma, ya n'ụbaba egwu Chineke. Onye dị ndụ, ya jaji ya mma, onye nwere ego, ya jaji ku mma, ya n'agba egwu Chineke, n'oge me gị bụrụ ọka ibe. Egwu Chukwu na-atụtọ, egwu Chineke na-eme mma, ọ dị mma, ya n'ụbaba egwu Chineke. My brother and sister, come make we dance to the Lord. Our Lord is good all the time. Come make we dance to the Lord, for the Lord is good. Now Lord they give life, now Him they give power, now Him they give wisdom. Come make we dance to Him. Dance to the Lord is good. I say dance to the Lord is good. Dance, dance. Dance to the Lord is good. Kangwe egwu Chineke.
Egwu Chineke.
Kangwe egwu Mesaya.
Egwu Chineke.
Egwu Chukwu mara mma.
Egwu Chineke.
Egwu Chukwu na tuto.
Egwu Chineke.
Egwu Chukwu na nyango.
Egwu Chineke.
Egwu Chukwu na gloria.
Egwu Chineke.
Agbaru Chukwu egwu oti gbaga na etu nugba kanu gbaru Chukwu egwu maka nwa onyere adi azu nwa na ya ogbu Chineke nwa egwu egwu Chineke egwu onye nyere nwa egwu egwu Chineke egwu maka ndo onyere ochichi bia gba Chukwu egwu ko na enye gi ke na enye gi mami ige na eji na onye onyere ọchịchị bịa n'ụgbọ n'Chukwu egwu ka ọ bụrụ onye nche gị bụrụ onye ndụ gị ka ọchịchị gị dị mma gbegwuo gbaru Chukwu egwu gbegwuo gbaru Chukwu egwu ụmụnne na ụmụnna n'obịa n'ụgbọ n'Chukwu egwu ikwu n'ibe na ọhaneze bịa n'ụgbọ n'Chukwu egwu na ndị onyere narị ke na ndị onyere ego Netsono dike komere me Omi kwozo Ekele imanya kidi kogoro Obya di uti kwozo Bebu, ebu chineke ebu Makando nye rendu Pianu kwaro chukwebu Kunyo nye rakuluba Pianu kwaro chukwebu Ni omereki pianu kwaro chukwebu Ebu chineke ya dema Ebu chineke ya tuto Nikwaro chukwebu Oge me karisia Nikele chineke Oge me ozo Ebu, ebu chineke ya bebu Oh yes my lord I will dance for you, for good, for all you've done for my life. Thank you, Jesus. Kangbe wu chineke,
ebu chineke, ebu.
Kangbe wu mesaya,
ebu chineke,
ebu. Ebu chukwu marama,
ebu chineke, ebu.
Ebu chukwu natuto.